siganeko zifo. After kwenzeka yonke lonto leyo uthi Adam you are Eve. Lonke ixesha bebese Eden betya ifruit kumnandi uEve akanagama. But igama lakhe lifika after esiganeko zifikile. Allow me to say this to you that the situation that you are facing is a nigga karma. Receive a name. You receive a name. Now we have a pumelekise ke baya pumelekile baya abobeleko.